Hohonutanga, kei roto i te puna whakaaro. Ka koro pupu ake, he oranga mo te iwi. From within the spring of deepest thought bubbles forth the well-being of the people.
It's a paradise.